waxaana i dhaafayo maxan 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 tiriyaa xilliga bilaha bilaha toraynaye taxana i dhaafayo maxan 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 tiriyaa xilliga sadarar kalumai tashigay mugar noqdiyo wuxu talan ka qaba intu ila xulay togdeer oygeyga aanu tagiri way dartay tararko tubti sadarar kalumai Sada, Ashaka kutuntun sada.